kumwaga damu yangu. Na nikuumba pia nde mumba wangu. Wala usichukie uwepo wangu. Apata toka amani. Thank you.